Funny Lavine na Happy Live. Mufaniki.
Muratangwiza.
Turakeneye kumenya ubucuti buri hagati ya Funny Lavine na Happy Live. Byarigeze kuvuma cyane bivuga yuko Funny Lavine na Happy Live basigaye bari mu rukundo. Sinzi yuko byo byarigeze kubaho hama bigahera mu nyuma.
Mpimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje.
Icho mama
ngukorere nanje.
Icho
nitwa Olivier Niyongabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikire munshigikiye muzaba mushigikirwa cy'Imana ndabakunda cyane. God bless you.
Tima wanje shemezu mwami kana kanje muririmbire maso yanje rabijambo.
Yes, hello, hello, bakunzi ba Isaac TV, mwiriwe cyamara mutivaye naho mu mwese aherereye. Reka mane ndababwira ati umwaka mushasha, umwaka mwiza, Imana izobahemo imigisha, imihedagiro, n'amafaranga menshi ko turifuza yuko iterambere ryanyu n'iryo giwacu. Yep. Nkuko musanze mubimenyereye, iyo mumbonye hano nkaha, muba mubizi yuko ndabazaniye ibintu by'ibisasu, inkuru nziza, inkuru zigezwe, inkuru ziko ziravuma muri no industry yacu, kandi ibintu bimeze neza cyane gose. Today rende kumwe n'umu numutumire umutumira dasanzwe kandi muri ko murabira murabona yuko adasanzwe koko yaberiwe cyane ndazi yuko mu muzi cyane ariko reka ndamuha kanya kugira ngo atwibwire yongere anaramutse nabo bakunzi ba Isaac TV ndakuramutsa musaza
murakoze cyane reka nduze uturori
na cyane cyane kugira ngo tukubone mu maso
kugira ngo ariko baradukirikana bashaka kumenya neza uwo mwahaye ikiganiro ego ku mazina yanje nitwa Happy River ego
kubera iki Happy River.
Happy River ucozimva nawe nuruzi gumunezero
uruzi gumunezero ya pokunzi ba Isaac TV ni River turi kumwe hano mu bwami bwa Isaac TV reka manda kubwira tumwaka mushasha live
umwaka mushasha twese tuje ntutuje tubusangire kandi n'abariko baradukurikirana turawifurije ego
ni River turi ko twamumenye cyane mu bikorwa byinshi bitandukanye ni River amaze gukora ibintu byinshi bitandukanye kuba mode cyangwa kubasanzwe bamukurikirana amaze gukora byinshi kabisa utorinda kudondagura ngaha mbega umwaka w'2021 uheze River yabaye umwugutse wagenze gute kuri River
mu bisanzwe umuntu iyo avutse arakura abahashimye Imana kuko hari ndazikoroka zikiri mu nda harabavuka bikagora nuko bakura bivanya na ya myaka batagenda barangiza niyo mpamvu rero umuntu ashowe kurangiza umunsi akarangiza indwi akarangiza ukwezi ndetse akarangiza n'umwaka ni ibintu byo kwishimira cyane rero je umwaka w'2021 nawo bayemo neza cyane nkora ibikorwa byanje kujyanye yego kandi ndashima Imana kuba nawarangije amahoro
byo byagenze neza ugeranije n'indi myaka yose ya wagiye uraba
umuntu agenda arevuri wabuke buke uko uba wakoze mu mwaka urangiye si gukora mu gukurikira ni nkuko uko nakoze mu urangiye atari ko nzakora muri uyu dutanguye yego
ni River ariko haravugwa amajambo menshi yuko ubu yobata atanguye guheba ibintu bya filme agiye kwibaza cyane mu mwuga wo kuririmba cyane gose kuberi
kuririmba nivyo sanzwe ndanabikora kuva kera abashoboye kuba bakurikirana amafilme yanje kuva nkora filme intimba n'izindi nagiye nkora inyuma yaho narashiramwe indirimbo kenshi yego narashiramwe indirimbo kuririmba n'umwuga wanje wundi abantu benshi batarashobora gutahura cyangwa kumenya ariko buke buke bagiye gutahura vuba cyane bagiye kumenya ati River mbega indirimbo nazo arazishoboye nk'uko ashoboye filme yego
hari urukurukuru hari indirimbo yagiye abona uno munsi ariko ni ojo ayo ndirimbo rero ikivugisha abantu benshi muri kino gisagara cya Bujumbura ndetse no muri kino gihugu cyacu Burundi iyo ndirimbo kubera ko abenshi abateye amakenga bivana n'ukuntu hasohotse ko akaruka kitwa ngo hidden talent hidden talent bigaca bivugwa yuko Happy River ari mu myiteguro y'ibikorwa bidasanzwe aho ari agomba kubaka label y'iwiwe kandi ukabivuga yuko n'uwo muririmbyi ari umwe mu bazo bari muri iyo label turakeneye umuco River
aho nyene rero aho nyene niho nashaka ko dukora sha unkoze ahantu nariko ndababara
gikomere
yasha hajya nyene mu bisanzwe ikintu nashaka kuvuga n'abafana bakimenye je ndiko ndategura rebo vuba cyane bazomenya nzoyishaka ku mugaragaro nkuko bivuze rero hariho muririmbyi yamaze gusohora indirimbo imwe uyo nawe akazoba ari mu bazo bagize yo rebo nyene ego indirimbo yayisohoye yitwa bahomora
bahomora
ego bahomora niko yayise ubuza gushaka kuyumviriza aratahura impamvu yayise bahomora ikindi naco ko wihuta
ndi buta cyane numva ndacyacaye cyane kumenya ibikorwa bya Riva kuberako ndakuronde igihe kirekire brother
nta kibazo
turakeneye kumenya iyo ndirimbo bahomora yasohoye n'umustare yitwa gute mufitani ubucuti nyabaki uwo ikenera yo isanga kuri cyano iya
uyo mustare no ucaruka mu bisanzwe nubwo hari ibindi bikorwa
ucaruka ntitugutahura ne dusha tuvuga
ucaruka nda baba ndi bita abagitangura ariko
aba newcom
bo niko no vyita mu majambo make mugabo gerageje kumva indirimbo yiwe hari imyaka wo muha ya experience mu kazi kandi acaruka yitwa Nikon the fire ego na YouTube yiwe niko yitwa rero ushaka kumumenya no kumviriza iyo ndirimbo yasohoye arashaka guca simbira kuri YouTube yiwe yitwa Nikon the fire nyene yumviriza iyo ndirimbo yiwe yasohoye ya audio ariko yasohoye audio ubwa mbere kugira ngo amanze abahonje arabo uburyo bamwakira hama azobahe video mu minsi mikeya ni byiza rero ko bamushigikira bagende kuri iyo channel yiwe ya Nikon the fire bavyandike hama bon iyo ndirimbo bahomora bayumvirize bumvirize ngo bahomora ninde
liva tugerageje kuraba je muririmbyi ndamuzi ndamuzi murafitaniye agashusho cyane gose aho bamwe bamwe bashobora no kunavuga yuko muri amahasa mufana ikintu urya muntu
ego ni petit frère wanje
wa mundimwe
ego
wa bisase liva ku cyuma naho utari isa ariko bon bica byumvikana cyane
ego nivyo birumvikana
none deka tuvuge rero yuko Nikon
yitwa Nikon mu rwego rero ngeko akubuhiza ngo the fire
Nikon the fire tuvuge yuko management yiwe iva kwa Riva
azoba ari muri management yanje numwe nabivuze ko azoba ari mu bagize rebo yanje vuba cyane ashobora gushaka kumugaragara
Liva ntakunda kuboneka mu ma emission kubera iki
bon emission ndaziboneka hamwe ariko mafisi igikorwa nzaniye abafana bacu kuko sino kwama ndi mu ma interview atagishasha ndabazaniye navyumva nawe
ariko birasaba yuko uguma hafi y'abakunzi bawe hafi y'abagukurikirana kugira ngo bamenye neza na neza ubuzima bw'uwo bari kwarakurikira ko bikoberagena ko nta bank ubuzima bw'umustari ntibyigira buba prive usabwa yuko tugumwa tumenye ibyo urimo
ico nosezeranya abadukurikirana abanywanyi bacu badukurikiranira hafi nuko ubu ngiye kuza ndaboneka cyane bivanye nuko hari byinshi nari maze igihe ndiko ndabategurira ngiye kuza ndaboneka cyane urumva n'ubu ndabonetse bivanye nuko mfite bishasha nje kubabwira hariho bishasha vy'iyi rebo yanje vuba cyane igiye gushirwa ku mugaragaro hariho bishasha vy'iyi muririnzi niko ni the fire yasohoye indirimbo yiwe yitwa bahomora hariho na filme mperuka gusohora yitwa Sofia umva nayo iracari nshasha ni bishasha umva nari mfite ivyo mvuga niyo mpamvu mushobora kubona ko nabonetse kandi turiko turayaga yego
yes bakunzi ba Isaac TV murumva yuko Happy Liver atuzaniye bishasha icyo tubasaba rero mbere yuko tubandanye ikiganiro mwirukange kuri uwo muririmbyi mushasha murumva yuko muri industry tungutse mwirukange kugira ngo mandike Nikon the fire hama mumuhe mushande kuri Sabonnez mongere musige n'ubutumwa bukenya bwo kumukebura cyangwa bwo kumuha donc courage kugira ngo abandanye akora ibikorwa byiza bisumbije Happy Liver twaramubonye muri filme Sofia filme navuga yuko yafatishije cyane filme navuga yuko irimo inyigisho nyinshi aho ariko utwigisha urukundo icyaricyo rwagiye
filme yanje Sofia nayanditse mfise hanini ivyo nisunze ego kubashaka kuba barayikurikiranye barabonye ko hari abakobwa nashize mu gasho ko mu nzu n'abamwo ariko hari impamvu nabugaraniye muri kijya cumba barabonye n'undi mwigeme yitwa princesse nashoboye kuba mpigihano bivanye n'ivyo yankoreye rero ijya filime uwayiravye yose aca atahura ico nashatse kwigisha
ijya filme iri mu mafilme atashobowe kuvugwa cyane cyangwa atashobowe gukoreshwa ko ama emission kugira ngo babaze idonido ijya filme iyo yavuye n'impamvu wayiteguye nico wibajije cyane kubera ko udakunda yuko ibikorwa byawe abamenyesha makuru babimenya cyane.
Shatemba ngerageje kuraba filme barayiravye gusa turacyafite ikibazo muri industry turacyafite ikibazo cy'abakoresha YouTube kuko iyo dusohoye filme tukayisha kuri YouTube usanga atari benshi bashobora kuyikurikirana bivanya n'amamega bagora canke yikwega ibyo byose bituma rero abantu batamenye igikorwa n'ingoga ko casohotse ariko ndizeye neza yuko vuba cyane bagiye kuza barayibona hatandukanye abatashobora kubona kuri YouTube yego
yapo biriva numafise utuntu twinshi two kukubaza Fanny Lavine na Happy Live mufaniki
muratangira
turakeneye kumenya ubucuti buri hagati ya Fanny Lavine na Happy Live
abuza gusanga mwandise kuri titre zanyu ngo Happy Live na Fanny Lavine ngo birashushe atari byo twavuze reka tubandanye ikiganiro caduhuje
oya ariko turakeneye kumenya neza na neza ubucuti buri hagati ya Fanny Lavine na Happy Live
ubucuti buhari nuko novuga ngo ni mushiki wanje ikindi naco ikindi naco ni umwana nashoye kwibaruka muri benshi nashoye gufasha mu bijanye na filme ego natoye turakora ibikorwa vya mbere vya kabiri hama mu nyuma ndaramura kandi ariko avyifatamo neza ni sawa
hakya Fanny Lavine ni wa mwinje mugao kina maredes
bon ego novuga ko filme za mbere yashaka kuzikinira iwanje azikoranye nanje ego
gusa impamvu ndakubagira icyo kibazo byarigeze kuvuma cyane bivuga yuko Fanny Lavine na Happy Live basigaye bari mu rukundo sinzi yuko byo byarigeze kubaho hama bigahera mu nyuma
ijambo ry'Imana ridusaba twese dukundane
apana gwa rukundo tumenyereye
urukundo rwawe
gwa rundi gwashira ishusho ko twari mu bise yuko hari igihe mwigeze kuba mubaye muri byo bihe byoshye
burya abitana bashira ishusho bose baba bakundanye ko gender vyumva abahuye kwibarabara ngo sheri wanje abakobwa bavyitana umva abakobwa bariko barabihamagarana burya sheri shusho sigura gukundana kwera
urumva mwe mwarabihamagarana ariko ntimwari mukundanye
mbo je ndibaza si jambo ryose gitwa sheri risigura urukundo oya hariho n'ubucuti bushika usanga abantu bitana abasheri ariko ndumva iri kuraganisha wewe ndumva ibyo ushaka kuvuga sivyo
yep Happy Live ariko arakora cyane bishimishije nijya hebanga Live yo bari kwarakoresha kugira ngo ibikorwa byiwe bigume bigenda nkuko abyifuza natwe bwe tugume tubikunda
bon mu bisanzwe ibanga n'ijya rindi nyanya n'ijyo kwicara umuntu agategura neza inkuru wa yaba indirimbo umuntu akayitegura neza ibintu vya gucyo mbega wigiye he ivyo gukunda ngo hanyereke uwakwigije numuhinga cyane arabizi pe baby ntuzi kuvangana
Live ali ariko umugabo kuririmba gukina amafilme u producer ibikina bimatanya gute byose bra
ni impano nzanano burya imana irema uruzi rwa Edeni
burya Edeni ni uruzi
ishamba rya Edeni imana irema ishamba rya Edeni yarishiriyeho inzuzi zine zivomera iryo shamba kugira ngo uruzi rumwe rukamye urundi rugume ruzana amazi hari impamvu yabigize gutyo kandi urumva ni imana niyo mpamvu n'umuntu imana iramuye impano zitandukanye kugira ngo imwe itazanye ubugari iyindi buzane cyangwa imwe izanye ubugari iyindi izane indagara
Live dusubiye inyuma gatonya indirimbo ya Nick on the Fire yakozwe nande
indirimbo ya Nick on the Fire yakozwe na Bad Best gwasanzwe ariko aravyifatamo neza cyane
mutekanye yuko amasanamu azokogwa nande
amasanamu azokogwa na director Kari
director Kari
asha ahushura ni mushasha azoba ari muri lebo ego
sigaho
ko tuzofashanya ivyumviro mugabo uwo ni agiye kuzara kora ibikorwa vyo muri lebo
sigaho kaze
sigaho nitwa karariho
oya usigaye ukaze wewe
mubiki
ba ugeze kuri etape yo gushira lebo yawe wabona vraiment antu reka ndakubwire
fi ndoto yanje merci sana yari ndoto yanje jese nkunda gushira ibintu mu majambo nkunda gushira ibintu mu bikorwa yari ndoto yanje yuko umuziki w'u Burundi twese dufadikanya abariko baradukurikirana dufashanya umwe wese icashoboye kugira ngo dushobore kusunika. Sivyo none?
Nivyo. Mu minsi heze twarabonye Ndaha TV na Eriko TV bategura ikintu kidasanzwe cyo gushimira abantu bagiye baravyitwara neza mwo cyane mu bakinyi b'amareresi, mu bakinyi ba comedy aho Fanny Lavine umwe mu bo waramuye yashoboye kuronga shimo. Wowe ntukaronke ba Isaac barusa gashimwe ku mafilme bagiye barakina ba Mutima n'abandi. Wewe kubona utagiye muri gariste kandi uri muri bamwe bari kwarakina amareresi meza ariko arakundwa kandi arimo buhinga buhanitse cyane wabyakiriye gute?
Bam navyakiriye neza cyane cyane gose. Ego kubona abana twibarutse bariko bararonka ubushimwe biboneka ko twaramuye neza.
Ariko ugerageje kuraba bijya bintu bamwe bavuga yuko bitaciye mukuri kubera ko ngo bajye baha ubushimwe sibo bariko barakora bonyene wari abandi barenganije kuri wewe gute
sha barabukwiriye buryo hari umuntu yagashimwe utaka kwiriye kwe ahubwo naje ndi ngo ndategura bonzo ho ubushimwe. Yego
uzofe kunshiramo gute
wewe kora neza buryo iyo umuntu akoze neza ni ngombwa ashimigwe rero ntiwombira ngo ntibari bakwiriye ubwo bushimwe bari babukwiriye kuko ababubahaye bari bavyiyumviriye. Abo bari babukwiriye ni bande
nibaze yuko nawe warurimo
jewe nshatse ko bampa ubushimwe bubumpa bwose none gasha barinze bahagashima umwana umubyeyi nawe
giwaze liva novuga yuko reka mpenda kugira turaberewe nari navyibagiwe brother Juma uravisualiza neza kandi wambaye kirato kizimbye
utumye hari jambo rimwe novuga sinshatse kuvuga amajambo niko yaririmbye mu ndirimbo yiwe yose baraza kuyumviriza abashaka kugenda YouTube kumviriza ndirimbo mugabo yaravuze ijambo
ndirimbo irakaze
nubwo yego yarashoboye kuvuga ijambo rimwe iryo jambo utumye ndarivuga kwera uvuze ngo ndaberewe yavuze ati abenshi bashajije ku mubiri mugabo mu mutima bababaye urashobora gusanga mberewe inyuma mugabo mu mutima ntabe nta uyu mwanya ntagiyohewe so ni byiza ko umuntu abegwa hanze n'indani barumviriza iyo ndirimbo irimo inyigisho nini cyane n'ikirori mugabo kivanze n'inyigisho
n'ikirori kivanze n'inyigisho. Yap turi mu mwaka mushasha umwaka wa 2022 be mu mwaka wa 2022 kiretse lebo numva uri kurategura happy liver tumwitege ko iki happy liver inicaye ikintu gishasha tuzaniye muri 2022 tutarigera tubona.
Yego 2022 hariho filime nshasha sinayivuga izina mugabo nayikoranye n'umuririmbyi kazi yitwa Sandi baramuzi aheruka gusohora album yiwe yise nashatse kubivamwo nukuri nibaza ko ari cyo gikorwa cya mbere kizotangura gusohoka vuba cyane cugura uyu mwaka mu bijyanye na filime ariko cugura uyu mwaka wa 2022
nicyo gishaje two kwitega ko hagufi
ariyo filime vuba cyane iri kirangira ishaka gusohoka mugabo sigwanje ni uyu muririmbyi kazi yashimye kunshiramwa.
Liva turifuza kumenya mbega nka wewe umaze gufatisha cyane wewe umaze muri ino entertainment umwanya muremure ugerageje kurabona umubano w'abantu bakina amareresi wifashe gute?
Wifashe neza muri rusange
kuko turumva abantu baguma bavuga hariya naka ariko araronka amaviewers naka biriko bigenda kubiriko bigenda uko amashari adafadika nyene kuri wewe ubibona gute ikintu wabahanura n'icyane
ishari ngo naka yaronse amaviewers abandi bayabuze
cyangwa ngo yagiye ahantu bamwakira neza cyangwa ngo yasohoye filime yakigwa neza kuri wewe wabahanuri
ayo maviewers aba yaronse nabo bari baba bamwakiriye neza nabo bari ni byiza ko nabo bakoranye mba bari karakora ni ngombwa nka amavyuzi rero muri industry ntanzigo canke ishari rikwiye kuhaba kuko umwe wese ahezagirwa ku mwanya wiwe kandi ashimirwa bivanye n'ivyo yakoze ni byiza ko twese dukora hama basi abafana bakihitiramwo uwo bafana
happy liver turiko turarangiza kino kiganiro cyacu liva ariko arakora kandi cyane liva wewe ubonahe nko muri 2025
turi muri 2022
nyuma y'imyaka
mu myaka itatu nibona mfise umwana mpamagara papa
nicyo mbukeneye oya mu kazi kawe ukora wibonahe
mu kazi nibona ahantu hashimishije kuko nubundi Imana igenda hindura amateka uko kiko bwije. Yego.
Uri ko arakura buko ntiyo kubona muri filme Sofia warukade cyane mafyate.
Jesse nkaze bon kabarakazi.
Kandi hajya ngo Happy River akijijwe.
Hari umuntu adakijijwe?
Ariho je agukidwa sindi bivaye no kuno kidwa buta bamwe
ivyo navyo shaka tubidugiye ko
oya gusana turakine
cyane tubice ko gato
tubice ko gato
eh ndakijijwe
urakijije
usengira he nako ndi ko ndanyufa
nta ubizi kari fana ko ariho ninzoga zisuka
ariho ninzoga zisuka simba ntabo rewe bo aho sengera imana iravye mu mutima w'umuntu ikibona urusengero kuko bavuze bon umubiri n'ingoro ya mpwe mu yera turabizi twese burya muri we w'indani niko kwiye gukontrola cyane kuruta mbere ingene uvuga ngo usengera he eh rero aho usengera hose biba ari byiza mugaba hanini mbega meze gutejewe muri jewe ntabwo escroje bundimo ntabubeshi sinihishayisha
kandi uri ku
eh ndigiri
uri kura
kandi ndikura
uri ku
Just room Vanessa.
Today, ni atari. Liva, jinda kine kumeni. Uyu mwaka uheze wa 2020. Nubwo abenshi batagiye baramenya ibyo Liva ari kwa racamo, ibyo ari kwa rabamo, ibikogwa ari kwa rakora. Jewe narabikurikiranye nk'umunyarusaku. Uyu mwaka wa 2020 uhinduye imodoka incuro zitatu. Sivyo turakeneye kumenya mbega zijya modoka uri kuzikura mu buzi bwa misi yose uri kurakora cyangwa urafise abandi bantu bagufashe mu mugongo
ariko nigeze kumbwira ngo kubera iki ngo uguri modoka ntuje kuri rezo sosiyo tumenyereye abastari baguze modoka baca bagenda kuvyamamaza je ubwo sibwo buzima mbona ko buba bukenewe kuko imodoka mba nayiguze inyunguruze inkure aho ndishikana handi mbo mu bisanzwe bikorwa byanje binyaragurike bivanye nuko mba nkeneye déplacement mugasimba nayiguze ngo niyamamaze kuko nabatayifise ejo bazoyironka so nta gishasha mbona mba nzanye kuko sije natanguye kuyigura simba mbaye ni wanyuma yiguze none umva byawe maze iki kuja kuri réseaux sociaux
turakeneye kumenya rero zijya modoka
n'ubuze urayihinduye noza ndashira kuri statut ntago zimpuzo
turakeneye kumenya gusa zijya modoka wofise mu diaspora agufata mu mugongo cyankwe nibikorwa bya filme biri ko biraguha bijya byose
urahanuye nje sana urazi uyu munsi musore aguze imodoka ko abona ko ari mu diaspora direct kwe ko ivyo bintu umusore w'umurundi iki gihe bash nuwo bangira ari amahera yivye agasha yigura imodoka canke nuwo bayayirariye amajoro nuwo bayayacomoye ahantu agasha gura imodoka bash uno munsi biroroshe kuvuga ati ni mu diaspora yayinguriye kuko nivyo bintu bamaze kubona
tuvuge rero yuko Happy River yoba yacomora mu kazi kiwe ka misi yose
aba diaspora bafise amakampu nakora imiduga ku guza imodoka wese ari umujene abapapangira nibo batavuga uri umujene nshuti muri ko murankurikirana nyimba arimo aba diaspora mwubahwe kuko umujene wese aguza imodoka uno munsi ni mwebwe
ni aba diaspora ntubavuge na je ndabikenereye none zijya modoka riva kuguma ukwepa ikibazo zijya modoka zivahe
umu diaspora wayitwa gute umu diaspora yitwa nde
je twa dukeneye kumenya none zoba ziko ziva mu bikorwa uri kurakora
je nakoze ibikorwa byinshi maze gukora ama video arenga amajana 600 video imwe ndayikorera muri yo nurenga none umva harimo amafaranga angahe umva harimo amafaranga angahe
naronsinyishuye yes Happy River turangiza n'ikiganiro cyacu nakahe kajambo ka nyuma wabwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Isaac TV bari kwaragukurikirana
reka tubashimire ku kanya mwafashe ko kudukurikirana ahabaye udukosa mudukosore ntanyambo ibura gahonzi hama imana ibahezagire mukore subscribe tugere ku mamiliyoni y'aba subscribers ibisigaye navyo uyu mwaka vraiment mudushigikire mudufate mu mugongo mugenda kuraba na yandi nembo yitwa bahomora murabivyo bintu bahomaguye ivyo ari vyo mushigikire umuririmbyi wanyu mushasha niko ni defire no mwana caruka kiri muto mugabo basha ariko avyifatamwe neza cyane kandi biboneka ko afise ashaka gushikana muziki wacu mu Burundi yego
leka tugushimiye cyane Liva nibatse kundi muri tugukeneye uzo twitaba kandi no muririmbyi wawe turamukeneye vuba mu bwami bwa Isaac TV
merci asha azoza kabisa nanje nzobitaba mu nkeneye kuko murabana beza sana yego
yes bakunzi ba Isaac TV murabizi neza yuko ntitwigera dukwita swata iyo mutubaye turano nkaha twarababwiye yuko tuzoguma tubakorera neza kugira ngo mugume muryoherwa mugume mugume mukurikirana amakuru kandi amakuru menshi kandi meza meza gusa turi ku mwanya ibikorwa byose dukora icyo tubasaba rero kandi tubemera muri uno mwaka wa 2020 ni uguma mudukurikirana cyane utarashinda kuri Sabonnez ushonde kuri Sabonnez kuri channel ya Isaac TV kugira ngo ibikorwa bigume byivugira aho biri kandi mugume mubandanya mudushigikira ego kugira ngo uno mwaka tuze dukora ibikorwa byinshi cyane turi kumwe namwe byose birashoboka turi kumwe birashoboka gose cyane gose ya kuri micro ni MC Ivan mutima wa Burundi nkuko musanzwe muyimenyereye ndabakunda cyane kandi vraiment ndabifurije umwaka mwiza muhire je muze mu buronkemo ibintu byose mutaronse mu mwaka wederekare rende abasedere cyane behind camera twari kumwe na Juma Jokes ciao ciao Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi na ifise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe so bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuza ico fatana ico ndege.
Yo, na makuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza mu ntumbero yo gusa zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobora kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV oh.